Isitshebo sathu viva! Kwatoshela ngibonge kakhulu ngibingelele zonke inkokhele khona. Angaze ngiyiboni imashe ngaka. Organize affiliate. Njenge South African Communist Party. Sithe asikwazi ukuthi singabi ingcenye yalo mzabalazo wabasebenzi. Kwanamhlanje ukuba nathi sizofaka igcalaba lokuthi zonke lezinto enikhala ngazo siyahambisana nani njengabasebenzi. As long as abasebenzi behlukunyezwa becindezelwa soba ingcenye yomzabalazo wabo. Long live sathi long live. Department of Education sithi ayiqashe othisha ivali ikhale khona ngoba bona wonke ama provinces akhona na national. I-Department of Education yona ene budget enkulu ukudlula wonke amanye ama department. Ngakho ke imali ikhona nala KwaZulu Natal. I-Department ine budget ka 47 billion. Akwazi ukuthi mangabe kukhona ikhale khona for education, kungenzeka khona othisha sebe-retire-ile, kungenzeka khona othisha abarizayinile ngezathu ezithize noma zokugula noma bangasekho, kodwa kufanele ukuthi imali iphume kuqashwe othisha ngoba ziningi iy'ngane ezama-graduate ezihleli lapha ngaphandle angabe ziyaqashwa zizoqhubela phambili umsebenzi wokufundisa abantwana bakithi. Obunye okhona sithi cha siyamsana nokuthi ngoba imali kukhona uhulumeni kufanele banikhokhele banga-exploit abasebenzi including ama-incentives nama-allowances othisha abasebenzi endaweni zasemakhaya. Abakhokhe i-department ayikhokhe, ayikhokhe i-department ayikhokhe. Long live sathi long live, long live kwasathi long live.